Kipindi kijacho kwenye Selina.
Let's shake up things in this house. Strengthen our position by weakening your already weak, pathetic mother.
Samahani. Siwezi kupokea zawadi gani kama hii.
Hebu tafuta mtu ambaye atatengeneza terrace. Kuna maji ambayo yanaingia chumbani mwangu. Nikidhani kuna pipe ambayo imetoboka, eh? Sawa.